Sizile kube isomandla ngelo lizwi lakho elinamandla thixo olungileyo ndingabiyo likhule lambatha lingabenzanga umsebenzi ebeliwuthunyiwe siza kube ke nkosi nangale ntshikalanga sithi thatha indawo njengothixo busa uphinde ulawule ezimpilweni zethu sesikhona ke thixo namandla ngokuva ubuncoko bakho sesikhona ke thixo olungileyo kuphulelwa nguwe loo manxeba sesikhona thixo olungileyo kulungiswa nguwe iintliziyo zethu somandla udala into entsha intshule inethu ixona amandla onke sesikhona kunikezwa nguwe ithemba sesikhona kuqiniswa nguwe amadolo thixo wethu olungileyo siza kubeka isomandla sinikela kuwe le nkqubo sithi ithathele ezandleni zakho wenze wakho umsebenzi ekumele ubuwenze thixo olungileyo bangumzali kwabo badinga umzali thixo wethu namandla onke somandla siza kube thixo olungileyo into okokubana obe sisihlobo kwabangenazi ihlobo umzali wethu bonakala ke thixo namandla ungumniki kwabasweleyo ngoba somandla wena nguthixo ngenye imini owamnikeza uAbraham thixo namandla onke imvu yabambeka ngempondo unguthixo njalo ke somandla egameni likayesu kristu wasenazaretha sisondela kuwe thixo olungileyo nangale njikalanga xa bekubhiyozelwa kukhunjulwa thixo namandla kubukwa usuku olubekelwe bucala kwathiwa lusuku thixo namandla onke lo tata kwiintsuku zokugqibela kwiintsuku zokuthandaza kwethu thixo wethu olungileyo bawo wethu siza kuwe sithi yenjenjalo ukuvusa amadoda somandla aza kuba ngootata thixo namandla onke ebantwaneni babo abazawuba ngootata thixo olungileyo emzantsi afrika kufike ixesha mzali umzantsi afrika ujongene nomcelimngeni wokuswela thixo namandla onke ngokwenani elinintsi thixo namandla onke amadoda somandla aza kuba ngabakhuseli babantwana babo abazawuba ngamadoda entloko zekhaya aza kuba ngamadoda thixo namandla onke anomqolo thixo namandla onke kusuke kwatshintsha izinto thixo olungileyo sabona somandla abantu abangoma babevukelwa ngabantu abangootata sithembe wena njengothixo mzali wethu bakhona ke somandla thixo wethu olungileyo abangootata abaqhuba umsebenzi womhle ubangootata thixo namandla onke qhubeka ubakhuthaze somandla ukuze nabanye babone kuphi into okokubana thixo olungileyo kuyenzeka ukuba umntu abe ngutata thixo namandla kungabikho zoyikiso nakuzidela thixo wethu olungileyo siza kube njengothixo mzali wabazali bethu isewenkosi yethu enguyesu kristu kwabo bangabanabantwana bengootata thixo olungileyo bava ngokungathi izidima zabo thixo namandla onke ziyachaphazeleka okanye ziphelile kuba thixo namandla bengakhange bakwazi into okokubana babe nabantwana iba nguthixo unkulunkulu wethu ongcwele nanamhlanje malanga siyakumema ukuthi ube nguthixo emzantsi afrika ube nguthixo ezintolongweni ube nguthixo emakhayeni ethu ube nguthixo emisebenzini yethu ube nguthixo eburhulumenteni ube nguthixo unkulunkulu wethu onamandla onke kwiindawo zonke somandla zemisebenzi ngale njikalanga esipoliseni thixo namandla onke ezibhedlela mzali wethu sithembe wena njengothixo siyaguqa kuwe nkulunkulu wethu ongcwele sincipha ukuze wena wande somandla siyakhothama sithi mhlekazi omhle mhlekazi oyingcwele belusi wethu sibiza kuwe nangale njikalanga sinanqaba yimbi asinathemba limbi thixo namandla onke ulihlathi lethu wena somandla sophephela kube mzali wabazali bethu nanamhlanje thatha uzuko nembeko kuba zikufanele konke sikucela ngalowo wasifelayo nguyesu kristu inkosi yethu amen.